umuyobozi mukuru w'uruganda Fomi Simon Ntirampeba mu ijambo ryiwe ryo kwakira nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaraciye ku mayange ingene Fomi yabayeho n'ingene ibanki BCAB n'ishyirahamwe ryo gukinga impanuka yitwa Inkinzo yavutse ayo mashyirahamwe yose akaba yavyawe n'urunani Itracom
nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi abakirigurahire n'abisimukirahimana yabahaye mumuni re banje shimwa mushora zose yo dukesha ishingwa y'abashyirahamwe yacu atatu yaduhuje uno munsi nayo akaba ari imigukomi ibanze ya be n'ishyirahamwe gukinga impanuka asiransi nyizo imana niha bicurayo kandi ku iteka nange iduteye uyu munsi ukuturungikira n'icyubahiro igihugu cyacu cy'u Burundi hamwe n'abashyitsi mwese mumuhagatiye n'abasabe mwese tuyikomere amashyi. Nanjye nyene n'abo dusangiye imirimo muri aya mashyirahamwe atatu turabahaye ikaze n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mujuma bakunda cyane turabifurije kurangira umwanya muja kumara muri iki kibanza reka mbere no mu bindi bihe nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu mudukundire turashimire bivuye ku mutima dushimire na leta peyi leta mpozi murongoye ku ruhara ntangere mwagize kugira aya mashyirahamwe yose uko ari atatu abashyitse ku ntambwe ageze ko buri munsi ndabasaba mwese mukoraniye ngaha mumfashe tumukome amashyi menshi cyane. Mumbwire kandi muzehe wacu tubashyire ku mayange intumbero y'iyagurwa ry'ishyiri igura Fomi hamwe n'ishingwa ry'amashyirahamwe mashyashya ibanke BCAB na asiransi nyizo. Muri make imigambi y'ayo mashyirahamwe atatu ishingiye ku mutima wo kuzirikana gukunda igihugu umutima dukesha mwebwe n'icyubahiro mudahengeshanya guhamaganira abarundi twese ikaba n'irangi ryiza dukesha imboneza mwakoreye mu ngata mbereye ku iyagurwa ry'ihinguriro Fomi igihe ihinguriro Fomi rugura icese ku igenekerezo rya 2015 mwaka w'2019 twari twiyemeje kwagura ihinguriro tukaguza umwimbu kugira ngo turose intabire abahinzi bose bayifuza kuva ihinguriro Fomi itanguye guhingura intabire mu ntango z'umwaka wa 2019 abahinzi barahurumbira ifumbire Fomi bagumye biyongera kuko bwego bwije twazirikanye kandi umwitwariko wa leta yacu wo gutuza umwimbu kugira abarundi bose babone icyo bafungura ibyo tubibonera mu ivuka ry'amakoperative menshi ku mitumba igize igihugu cyacu cy'u Burundi bihereje izo mvo zitatu nyamukuru tubonaguye n'ibindi bibazo byari bisanzwe mu gice cy'intabire twaciye dufata ingingo yo kwagura ihinguriro Fomi kuva mu ntango z'umwaka w'2020 kubera ibyagurwa ihinguriro Fomi ryaba rihingura amatoni 200 ku munsi ubugiye guhingura amatoni 600 ku munsi ku mwaka ihinguriro yiteguye guhingura amatoni yababa 150 ibiti bica abakozi nacyo kigeze ku 300 abo bakaba barimo abakorera mu ihinguriro n'abari hagati mu gihugu ihinguriro Fomi rero iri ku kivi ryamaze gushikana ifumbire hagati mu gihugu cyose ibitabara bikunda mu myaka yahera aho ifumbire yashika iteze rero kandi yitegurira kandi impeshi y'umwaguza nk'uko byari bimeze kuva mu ntango ihinguriro Fomi rizoroka ku ihangiro ryo kuba umukoresha mwiza yorohereza abakozi abakozi ba Fomi bahembwa neza ku gihe baravuzwa n'imiryango yabo baratekanyije akazoza barunguzwa gutonda ku kazi no gutaha kandi Fomi irabafungurira mu masaha y'akazi kugeza uyu munsi ihinguriro Fomi irafite ububasha bwo guhingura ubwoko bw'ifumbire iyo ari yo yose ikoreshwa ku biterwa icyo ari cyo cyose haba ku biterwa kama cyangwa ku biterwa ngarukamazi aha tuvuga nk'ikawa icyayi itayo komi sukari nini. Ishiro hamwe komi ilahimu urakambi ishwa gaili mo. Ishiro hamwe komi ilahimu uka ilipanga chanye mo ilokele ilikole isho ilipanze muko awakali kaze kuligenda kia monango wabwani kuhinda gaido bawa wafuka. Kanasi inda ufatiro kifumbile uhingura ni amase ikirumi. Nishwa hiro ukuidu mchaju. Muka paki ya mechumuna kuheze, nungu tuwe meko tukie kusahiliza, nijungu mchaju kubizumi uifungu wa ukuima, nungu kubizimuto, zirora anuye, zili kerekwa wile hivyo kibigori, ilaya, nini ni kutila fomi, ifashe kubanya, nizara mjiu. Tuneho kushinda chane, nijingo ziriza, meetrafashe, nungu mtiza matongo, tuzora angule munga. Turasaba cyane cyane leta ibandanye nk'uko yama idufata mu mugongo kuyiha abaduha ibikoresho gukura inyuma y'igihugu, aho turavuga nk'ifumbire y'ikizungu ducanga n'ikirundi, ibyuma byo gusubiza ishaje n'ibikoresho by'ubushakashatsi. Nubwo twaba twabisabye, turongeye kubisabana kubaha ko ibyo bikoresho byo kubaka amakazi. Ishingwa ry'ibanki ryabaye Bugesera na Asiransi Gihinzo. Twihe imigambi leta mbyeyi leta nkozi yiko irategura kandi gishyira mu ngiro mu gisata cy'ubumwe n'ubworozi mu gihugu cyacu mu ntumbero yo kugwiza umwimbu no kurwanya ubukene, dufatiye ku ngorane zihanze abarimyi n'aborozi cyane cyane bato bato mu kuronka ababafasha kwiga imigambi yabo n'ingurane zo kwirangura. Twibeje ingene abarimyi bagora kuronka uko bayishaka inabire kubera itozo n'amahera rica miliyo nyinshi, aho atahuriro rigaragara rihari ribahuza n'ihinduro fomi. Twihurije ingene iyo miliyo nyinshi y'ukwegeranya amahera yo kugura intabire aduza agaciro k'intabire ku barimyi, twasanze ari ngombwa ko hashingwa ibanki ifatanya na Asiransi cyita igisata cy'uburimyi n'ubworozi gihambaye mu buzima bw'igihugu kandi gikoreramo abenegihugu benshi kugira natwe duterere mu gushikana bene wacu mu iterambere rirama. Iyo banki rero ibikorwa byose bijyanye n'ubudandaji ayandi mabanki yose yo mu Burundi akora irabikora. Akabiga kuri yo ni uko ije yitaho umurimo w'umworozi wawe bitahora bigora kureba mu buryo bwo gukoresha mu migambi yiwe no kurima no korora ari nayo itunze igihugu. Kuri ayo mashyirahamwe abiri ari nk'amahasa twifuza ko muri iyi myaka itatu y'imbere ko yaba akorera mu makomine yose y'igihugu umurimo wese cyane cyane akoresha ifumbire akaba afite ikode izo zofasha cyane igihe cyose umurimyi yifuje kuronka ifumbire arihira amahera muri ibyo bisata cyane asaza akadeni yoca aca ku bubiko bwa fomi agahitamo ifumbire yiwe atantuma ngo utume. Ibanki Bugesera Renaissance Gihinzo bitangura ibikorwa mu gisagara cya Bujumbura bikoresha abakozi 220. Nk'uko biri mu mugenzo mwiza wa Tacom, abakozi bahembwa neza umuntu afatiye ku rugero rw'igihugu cyacu, baravuzwa n'imiryango yabo kandi baratekanizwa kazoza. Icyubahiro ni uko igihugu cyacu ntitworangiza tutagaragaje ubweze twatewe n'iteka maduteye. Nongere mudukumire n'icyubahiro ku izina rya Angelene no ku izina ryabo dusangiye imirimo. Mungonje tubashikirize ahagamo ke twabateguriye. Tubagabiye itone 30 z'ifumbire, itone 30 z'icyogara y'indimo. Tubagabiye kandi inka zitatu. Iya mbere ni iya Mugisha, iya kabiri ni iya Bikoma, iya gatatu ni iya Rukundo. Zizaberera, zizabera Umugisha muri uyu mwaka w'ibihumbi. Turangiza turashimira ubushikiranganji bujejwe ubumwe n'ubworozi, ubushikiranganji bujejwe ubutunzi, ibanki nkuru BNB, ibanki Bankobu n'abandi bose dukesha iyi ntambwe nziza dushyizeho. Turasubiye kubifuriza n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu n'abo mwese ba nyakubahwa mwateye iteka ryo gusangira urubanza n'umubyeyi w'ababyeyi kororanirwa mu mwanya wose tujya kumarana. Nimwasiga inzira amavuta naho ububasha bw'Imana buracagatsira. Yahangaba iterambere riramama mu gihugu cyacu cy'Uburundi. Imana iraheza kuri mwese murakoze.